Gatsi aleri
amma dai yake ce lambawar
ga uwar kudin ta
wanda Allah ya ba wannan kudi
wallahi Allah.